na guglisha ukwenza ukuthi ngiguglishe angiyithandi into e too much ngathi ngicela ukuthi angenzele ibe nama shoulders azoba off.
Sis Winnie, so ready?
Yes.
Khawusondele ndikubone. Nguwe lo?
Yebo.
Hayi sis Winnie, transformation engaka? Awusemhle. Why did you choose Lel Rocco Makoti?
Ngalithanda. Ngiyayisaba i-bob chip because anginawo amancinci. Ngangisaba ukuthi izokwehla.
Okay. Yes. So we'll opt for V-neck.
Yes.
Okay, low cut.
Yes.
All right.
Ngingathandi futhi ukuthi ngibe nengubo e-bob chip ezabantu abaningi begqoka ama-bob chip. Cause anginawo amancinci ngangisaba ukuthi izokwehla mangabe kuyi-bob chip.
Iveli uyikhethiswe yini ngoba ngiyabona ukuthi kune-train nje lapho.
Bengifuna nje ukuthi mase ngihamba kube khona into engilandelayo.
Ikulandele, uglide. Mayekubona ubaba. Hey, uzothini kusasa?
Ngithemba ukuthi uzojabula kakhulu.
Ufuna li?
No.
No tears. Umaria wadeserva nje.
Oh.
All right. You look stunning. Iqathulo sikhiphani ngaphansi? Okay. Yes. Hi Makoti. Tell me about the choices azo.
Bengithanda lento le.
I bling bling.
Yes.
Oh, kanti ungumuntu we bling bling.
Yes.
Okay, I can ndiyakubona. So iroko lakho Makoti, are you happy?
Yes, I'm happy.
Okay.